waje waione Simba Sports Club. Tunawapelekea Kibu Dennis Prosper, tuna vijana wao hao. Tunampelekea Selemani Matola, Ron, tunawapelekea Mohamed Hussein Shabalala, watu wa Kigoma wanakutajia huko. Tunawapelekea Mzamiru Yasin Kiungo Punda, tunawapelekea Semaji na Kafu Kigoma.
Na wewe pia umeingia
sasa.